Sikali wagale dansa sadi Tebalina kye batugamba.
Yeah. Thank you.